get so fixated. I get so fixated.
See, we'll have to. raali ha walaal waxaan ku siiyaa
koobiya bliis walaal qof ayaan yara sugayaa
koobiya ayaan ku siiyaa
ha